Sweswi ni lava ku tivisa vukosi bya ka Gomane la mani Esther Mathebula va huma va nga tswariwa kona.
I would like to introduce to you to the family where Miss Mathebula is coming from.
Sweswi ni ri ni mina ni lo rhumiwa xirhumo xa mina ma swi tiva ku hosi yi va yi lo rhumiwa ku fana na president yi nga rhumiwa.
I was sent here just like the president, being a chief like this, I was sent here.
Sweswi ni lava ku tivisa ni xoko vanhu vo tala va nga ka va nga swi twisisi leswi ni lavaka ku swi twisisa swona.
I want to announce something and I'm 100% sure that some of the people might not understand it, but I want to make you understand today.
Ni lava ku ta tivisa vukosi bya ka Gomane.
I want to introduce to you the Gomane kingdom.
Laha ka lembe leri nga hundza a va ri vukosi bya ka Gomane a byi ri na Gome.
Where last year the Gomane kingdom had was going through some pain.
Na la a va karhi va rila xikan'we na va ka Mathebula.
Where they were mourning together with the Mathebula family.
Gomane Malawi.
The Gomane from Malawi.
Na aktivisa namuntlha.
I introduce to you today.
Kuri leswi a hi hlangane hi xisona lembe leri nga hundza.
And officially announce that what we have met here about last year.
Yeah, now namuntlha hi ku ri hi tele ku tsaka.
Today we are here to celebrate.
Yeah, hi tsakela ku vutomi bya ta ku princess. Yeah, princess.
We are celebrating the life of the princess.
King Gomane in Malawi.
The King Gomane from Malawi.
Osi Mbokota, eka Mbokota.
Chief Mbokota from Mbokota village.
Osi Mwamatatani, eka Mwamatatani.
Chief Mwamatatani from Mwamatatani.
Osi Shimausa, eka Shimausa.
The Chief Shimausa from Shimausa.
Osi Gomane Petersburg.
Chief Gomane from Petersburg.
Nezuka sweswi ni ya Mpumalanga.
And now I'm going to Mpumalanga.
Ni ku ni ya ka hosi Hoyi.
And go to Chief Hoyi.
Mpumalanga.
From Mpumalanga.
Hosi Lugedlane.
Chief Lugedlane.
Hosi Siboshwa.
Chief Siboshwa.
Na yena ele Mpumalanga.
All of them are in Mpumalanga.
Hosi Mdleche.
Chief Mdleche.
KwaZulu Natal.
From KZN. That's where the chieftaincy of the Kubai family is coming from. So I would like to let you know, all of you that are here, I'm 100% sure that my voice is audible enough.
Ni tsake ngopfu na mina namuntlha ku kumeka hi ku ri lembe leri nga hundza loko hi nkarhi luwa wu fana leswi a hi hlengelatanini lani a ni ri ku rileni.
I'm jubilant that at least this year we are celebrating and last year we were mourning.
Se sweswi ni ta lava ku ta yimisa hosinkulu.
Now I would like to welcome the king.
Hosinkulu yi ta va yi karhi yi ta emahlweni yi famba na Mr. Matondo Phiri.
The king will be proceeding, will be coming forth together with Mr. Matondo.
Loko hosinkulu yi ta ni ta ta kombela leswaku n'wana un'wanyana laha nga kona laha a yima hi milenge.
As the king is proceeding or as the king is coming forth, I would like everyone to be on their feet.
His Majesty,
Nkulukumba,
the floor is yours to address us.
Ndawule ya n'wina ku vulavula na hina.
Mr. Matondo,
Nkulukumba Matondo,
you know the procedure.
Mama tiva maendlelo ya kona.
May all be seated.
Hinkwenu nga tshama.
Thank you very much, Nkosi Shimausa.
Ni rata ku khensa swinene Hosi Shimausa.
Allow me to acknowledge the presence of my wife, Nkosikazi Nkulu,
Ni pfumelele ni khensa vukona bya nsati wa mina hosikati Queen Gomane wa clan.
Our father, Dad Mathebula.
Papa wa hina, Papa Mathebula.
Mani Gavaza.
Mani Gavaza.
Of course, Hosi Shimausa.
Shikamwe na Hosi Shimausa.
Mr. and Mrs. Matondo.
Tatana na mana na Matondo.
The Bishop Mukari in absentia. I saw him earlier on.
Mufundi Semkari laba ngari kukona ni baboni ilinyana ilinyana.
Kubai, Baloi and Mathebula families.
Mindangu yaka Kubai, Mathebula na Baloi.
Not forgetting Bali, Mbielo, Mathebula.
Ningari Bali, Bali kumbeswara Mbielo, Mathebula.
And all protocols here today.
Na banu hinkwa vulavangala ipuya swiyimo swa n'wina.
I may not be able to mention everyone's name, I do appreciate your presence here today.
Swingandleka ni nga swi koti ku mi hlaya hi wun'wewun'we mara ni rhandza ku amukela na ku khensa vukona bya n'wina laha namuntlha.
I don't have much to say, but indeed this is a wonderful day.
A ni na swo tala swo swi vula mara i ntiyiso leri i siku ra kahle swinene.
It's a wonderful day because today we remember Mom Esther.
Isi kura kahle hiku namuntlha hi tsundzuka mhani Esther.
You know, myself as Nkosi ya Makosi, my biological mother's name was Esther.
Mina tani hosi vito ra mhani wa mina loyi a nga ni tisa misaveni a ku ri Esther.
But unfortunately, I was not able to meet her personally. Because we lost her at the time she was giving birth to me. And I was taken care of by my mother, who happens to also be my father's older sister. Mom Esther here,
Mani Africa, Mani Esther wala Africa Zonga,
has come to me as a gift from God. I usually like to joke with Nkosika as my wife that, you know, God works in mysterious ways. That at birth I lost my mother named Esther, and years later gives me another mother named Esther. And funny enough, if one was to describe all these two women separately without showing you a picture, you would think it was one person.
Because
growing up, before I saw pictures of her, my mother, my relatives would describe her, saying she was a kind, loving woman, dark and beautiful. I just really want to thank God for Mom's life, in my life, though for a short period, but she has done so much, and I have learned so much from her as well. Her kindness and her caring nature, and I have also experienced it myself. I saw how she would call Nkosika Zinkulu, my wife, every single day, just to check up on her and how she is. How she would also communicate with me, and in every time when she sends a message, she was always saying, "Ah, I'm praying for you."
ani vona hi leswi a va fonerisa swona nsati wa mina loko va heta ku lwa na yena a wu ta vulavula na mina va tlhela va ni byela ku ri ni ku mi khongeleleni hinkwenu ka n'wina.
And even when we had our daughter, Princess Thokozile,
naloko hi va na n'wana wa hina Princess Thokozile,
Mom Esther would call every day to talk to her granddaughter.
Mani Esther a va ta fona masiku hinkwawo va vulavula na xitukulwana xa vona.
She loved her so much, and she didn't even have to say she loved her. You could just see by how she was always wanting to talk to her, and she always said, indeed, as others have said, that she wanted to come to Malawi as soon as possible.
Aba randza tukula bona swinene, and aba tsama vakha va vula kuri ba la ku hatlisa va tale Malawi le
to see her granddaughter.
Ku va bona ntukulu wa bona.
I also had time when I'll just chat with her and she would explain how she's looking at the homeworks for the various students that she was taking care of as a teacher.
Ani vana nkarhi wa loko nkarhi wun'wani va hamba va ku va cheka ti-homework ta vana tanihileswi a va ri mudyondzisi.
You could see that indeed she was a person of love because she had personal love even for her students.
A mi ta swi vona ku ri I munhu loyi a ri na rirhandzu swinene na le ka vadyondzi va vona.
I really appreciate having to have known this woman, my mother.
Ni randa ku va ni khensa swinene ku va ni tive n'wansati loyi a ri mhani wa mina.
Thank you, Dad. We went to see the final resting place and how you have built the house for her there. A beautiful structure. And we thank you for that.
Papa, hi randa ku va hi mi khensa hiku hi kote ku ya vona laha va nga etlela kona laha mi nga aka yindlu ya vona kona ene ha mi khensa hikwalaho ka sweswo.
I want you to know that I love you. Nkosikazi Nkulu loves you. Your granddaughter Thokozile loves you.
Lava mi switiva leswaku na mirhandza na nsati wa mina wa mirhandza hambi xitukulwana xa n'wina xa mirhandza.
And I know indeed as well that Mbuyelo loves you. We all here love you, and that is why we're here to be with you, Dad, to support you.
Na switiva ku ma switiva ku ri Mbuyelo u mirhandza ku fika kwihi mara na yina ha mirhandza hi yo mhaka hi ri la namuntlha ku ta hi ta mi seketela.
Mbuyelo, thank you very much. You know, you're taking care of Dad well.
Mbuyelo khensa swinene hi mhaka ku ri u le ku hlayiseni ka papa kahle.
In a short period of time I've seen you grow, and I'm proud of you. I love you and I appreciate what you're doing.
Hi xinkadyani xintsongo ngopfu ni ve ni hatla ni vona ku kula ka wena ene na ku rhandza ni khensa na hinkwaswo leswi u swi endlaka.
Remain strong for Dad, and Dad, know that you will never be alone. We're here with you and we're here for you.
Tsama utiyile utiye kutisa papa na nguna papa mi switiva ku a mi n'wexe ta tsama hi ri kona for n'wina.
To our families, the Kubai and Matebula families,
eka mindyangu ya hina wa ka Kubai na wa ka Matebula,
Mom was a person that had the pillars of love, godliness and unity.
Mani imunhu loyi a va ri na rirhandzu ra xikwembu na vun'we.
I call upon us all to maintain these pillars of love, unity and godliness.
Ni rhandza leswaku hinkwerhu ka hina hi ya mahlweni hi hanya hi ndlela leyi ya rirhandzu ra xikwembu na vun'we leswi na voho a va swi endla.
When people are united, those that want to destroy them fail to come and destroy them because they find that their bonds are strong.
Loko vanhu va khomanile lava va taku ku ta va hangalasa a va swikoti mhaka ku ri va kuma ku ri va khomane swinene.
Because we are human beings and different mindsets and everything else, we are bound to have moments when we disagree. That is normal.
Eku loko hi ri vanhu hi hambanile na mihleketo yo tala yo hambana tanihi vanhu.
But I call upon all of you to use reason in everything and keep love as the centerpiece.
Mara ndiranda ku hlohlotela vanhu ku a hi khomane ni hinkwenu hi tirhisa rirhandzu ku endla mhaka leyi ku yi humelela.
I appreciate even more with the time that I've spent since the time I met the Queen until now that Mom was indeed a wonderful person because of how the Queen also treats me and takes care of me.
Ni randa ku khensa na nkarhi lowu ni nga hlangana na hosikati hi mhaka ya ku ri Ni wone le shu osika te angkomisa kusho oku shu umaka wo mani.
The queen said that I'm supportive.
Osika?
Thank you. But I would also like to say that she is even more supportive to me.
Ni randa kumjela maka ya kuro osika tu kumen koska zwa mina emu nwang seke tena kushinen.
I've seen myself become a better person ever since I got married.
Ni tibone ni remun wo anchango kusoka lokon tawane tekiile.
And I like the person that I've become.
Ni randa mun lo ininga baye na shish. Kume lo ininga ye na shish.
And I know that I owe it to God, to Mom Esther, and you, Dad, as well.
Na shitiba kuri leshi yungwa shulishi ni shkolo taka shkwembu Mama Esther na mwena papa.
What I'm trying to say is thank you very much, Dad, for raising Nkosikazi together with Mom to be the woman that she is today, the queen of a people, a loving woman, a support system.
Ni randa ku swi vula leswi leswaku ni khensa n'wina papa na mhani ku va mi kurise hosikati ya ku va na nseketelo na ku va hosikati eka vanhu va yona.
With these few words, allow me. With these few words, allow me to close with a verse.
Hi marito lamatsongo lamuwa ni pfumeleleni ni pfala hi verse.
From Isaiah 55, verse 8 to 9.
Kusukaka Isaiah chapter 55, verse 8, kufukaka 9.
For my thoughts are not your thoughts.
Yuku mihleketo ya mina, ayi mihleketo ya mwina.
Neither are your ways my ways.
Kumbe tindlela ta mwina, ayi tindlela ta mina.
Declares the Lord. Declares the Lord.
Kuvula hosi Xikwembu.
Thank you. And then I continue to 9, as the heavens are higher than the earth.
Ni amahlweni kutani hileswi matilo manga kule na misava hi xishona.
So are my thoughts, so are my ways higher than your ways.
Hileswi tindlela ta mina tinga tikulukumba ku tlula tindlela ta n'wina hi xishona.
And my thoughts and your thoughts.
Ni miehleketo ya n'wina ni miehleketo ya mina.
Mom came on this earth for a purpose.
Mani va teka misava leyi va ri ni xikongomelo.
And I am sure that that purpose was fulfilled.
No va na ku tshemba ku ri xikongomelo xexiya xi hetisisiwile.
We all bear testimony to how she has changed our life one way or another.
Hinkwenu hi timbhoni ta ku va cince vutomi bya hina hinkwerhu ka hina.
She was indeed an angel amongst us.
I ntiyiso ku a ku ri ntsumi exikarhini ka hina.
We will continue to love her. And our memories will live on within us. And I pray also that as we remember her, we continue to act the way she was, loving others, caring for others, uniting others, praying for others. With these few words, thank you very much, all of you. Dad, once again, I love you. We appreciate you.
Papa,
we pray that God should be with you always, give you strength in time of need. Thank you very much.
Oh, we must have love.